Ina the ones we can. Mori wa Zenza. Mdengi mdengi wa piyasa mkichi. Mkuru wa Jenga. Is it so far? Are you ready for me? Mdengi mdengi.
What you say?